Kara Diggy on the beats.
Kanane wele ko marakade, kanane wele ko filade, kanane wele ko pamanande, kanane wele ko dogonode, mi benne wele dogo kelepe, afonne ma malie tupu, tupu, malie tupu. Kanafone ma kaika, kanafone ma bamakoka, kanafone ma kulukoroka, kanafone ma sigasoka, kanafone ma sibuka, kanafone ma murtika, kanafone ma gawoka. Kanafone ma kidalika, kanafone ma menakaka, kanafone ma kombuktuka, kana diferansi do auni yonke, afone ma malie tuku. Ah, maliba, iye mali denu yo, mali enu yo, mali lambe tarami, awa korom maludo nami, bange babonya, u mali tarami. Donami, nyonga sisigi, o mali tarami, sika fo mali, o mali donami, mikadi mine oboke, mikadi mine obofo, nokera jamana mine mali, bote bonola. Para nyongonka kamali bodinga kono
mali bora kumora mali endo beka wiliga barake antansi ka fina tu faso dinjuka na gibe mali batine mali bora kumora mali endo beka wiliga barake antansi ka fina tu faso dinjuka na gibe mali batine
mali bange kasila mali ba Nubena kelena kubolo dinyo wa mambu malika yele
O malika yele
Mume malila yele
Anga janto koro denuna
Mume malila yele
Akana nina lambe nuko
Mume malila yele
Anga bolo dinyo matabara
Mume malila yele
Anga faranyo mjugu ya bama
Mume malila yele
Anga sonyonye anga nyogo kanu
Mume malila yele
Mansake Jamana denu lame
Mume malila yele
Jamana denu kama sake deme Faso barala Faso katanye Ah Mali Ah Mali Mali yo oh. Hey Mali Mali enu anga kekelenye Minka, miria nyumamba O malie ndembe, malie ni Diferansi kanada nyonche buri majawara Ini che miria nyumano O malie,
malie,
malie tuku
Malie tuku
Je suis malien, j'aime mon pays Je suis malien, malie tuku Je suis